Uyabona abantu baphumelele, bahlala kuma estate amakhulu, bagibela amabhanoyi, bathenga izimoto, izimoto ezibizayo, amathenda abuzwa kubo. Kodwa wena uncela isithupha, uyasibuza benza ngani. Kunemfihlo ethile, wazi kababu dokotela akunikeze imfihlo yasemanzini. Imfihlo yasemanzini izokwenza ukuthi uphile impilo lo oyibonela kwabanye abantu bayiphila, ezingeni eliphezulu, ezingeni eliphakeme. Yenza izinto zenzeke. Ubabu dokotela engakwenzela lokho. Shayela ku 082-459-1816 noma ku 063-689-8922.
Siyabingelela obingelela babu dokotela babo esizoba ujabule ufana pleasure kehla lom. Waba izwa kuthi inyanga yenhle iyona ke le kodwa ngihle ngimuhle njengekehla lomlungu. Ubabu dokotela namhlanje uthi akakuvumela ukuthi la ashuthela khona kuyibhilidi lamandiya nje sishuthela kulona sisebenzela kulona sise 19th floor. Sise 1904 sine studio ke lapho ke 1904 esesibiza ukuthi i dark room studio number 1. Kuyashuthwa ke lapha kuyasetshenzwa ke bafika abantu bezoshutha ke bezokhangisa imisebenzi yabo abanye ziyabafonela kanjalo kanjalo. Namhlanje ngithi ake ngikhulume ngomsebenzi othi spider web. Spider web. Mesikhuluma nge spider web ngesiZulu angazi ke sixhosa kuthiwa into noma ngesiDebele noma ngesiVenda. Bayibiza ukuthi sithina sithi ulwembu, ulwembu. And lo lalwembu lona luhlukileke. Kukhona ulwembu lisehlathini that is more effective. Kukhona ulwembu olusemva kwa-drop emva amakhabethe haye sifunda ukusangana lento le sifuna ulwembu lolo sehlathini ngikhiphisa izinto nje besiphuthuma besithi nase i-reward ka 2000 rand ongitholela ulwembu uma uphethe ulwembu uzokunika 2050 and no one has ever did that bengizama ukuveza ukuthi umsebenzi obunyanga uyakwazi ukuthi u-freelanceke ukwazi ukuthi usupply inyanga ngento ezithize abantu bahlulekile ukwenza lokho kodwa ke akunankinga lapho into enginayo ithi ulwembu lobaleka kakhulu emthini wesintu kakhulu 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 libaleka kakhulu 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 ulwembu ilona isicacaba mesibemesa khale yantu sibamba zonke inambuzana ze escape mese zime lapho futhi angikusho lo sibamba inambuzane mese zime lapha azikwazi ukuthi zibuye impukane imingeni liyabambeka everything get tripped by liyanto leya lana siyakha leyanto lento ngifuna uunderstand ugibele ibus wasuka la wayigoli wafika egoli wathi uyehla isikhwama sakho asikho sithathe wazithatha oba ibus bese gibele ihamba imake kanjalo abantu bethu wena usukulele lapha yana behla abantu bethatha isikhwama sanithatha isikhwama esi wrong umuntu asintshontshe nje ngamabomu yabo uyafika lapha sikho isikhwama uzothi sithatha oba yilapho ke sekusebenza khona ke sicacapha ilapho ke kusebenza khona sicacapha mina ngifuna into esebenza in an awkward very awkward way. Very awkward way. Angifuni into more analog. Yabo? Ekulula nje ukuthi uvesane uyenze. Ngifuna mina mengikubuyisela lento esikhuluma ngayo. Sivumelane ukuthi imali engikucharge yona. Angikucharge ngoba ngikudelela, ngikucharge ngoba kumele ukuthi ngikucharge yona. Futhi uma ungasayikhokhi ngizokuqhumisa amehlo mabili. Mina ngiyaqhumisa amehlo umuntu uma esegetshile. Ngithatha lo muthi mse ngufake la ku gologo. Yabo thatha lo muntu ngufaye la gologo mase ngithatha iqanda lenkukhu leqanda lenkukhu ngizobe sengithatha lo muntu ngiligcobelana ngiligcobela ngiligcobela mase ngiyashutha usibani bani njengamanje ngifuna ngakwazi ukubona azabuyisa yonke imali yamathezwe kwiswana engimakhele ngamuntu mase ngithatha ngiyala kuhlona khona umgaqo nje obuya le khona lochaza kuthiwa iwhite junction mase ngifika ngemela kwa junction ngikhumule zonke ingubo zami mase ngiphahlaze phansi uzothi uyavukisela amehla hlaba into ongakaze uyibone uzobuyisa imali yami ngijwayele kabi mina kwangijwayele nje kabi kusakaza ngomuthi sikushaya nje ngomuthi mkhulu sikushaya hey kushaya ngempela lana usuke uthi babudokotela into ebaleke kakhulu lapha kune computer yasemsebenzini ngisebenza ngidayisa insurance ngine information lapha eningi indlela esimanga into engikhalela nje khona abamengabuyisa ukhomba yabona mina mengikushaya ngalo yamuthi awubuyisi computer ubuyisa yonke into ebiyiphakathi nale mali ebu 62000 ebiyiphakathi okudayiswa ama drugs lo wadayisana izobuya yonke uyobuya yonke yobuya yabona imali mesikhandele le yanto yabo le wallet ebiyiphakathi uma uyivula uthi moke wabamba le mali wayethi shintshi beyinyoka sometime uyidedele ubuyisele phakathi lesandla leso bamba ngaso siphenduka sibe nenkwashu sonke sibe ndikindiki sibe ndikindiki ingubo lezi uma uyibamba uthi ubona amateka amasha hayi ngeke usawathatha ngeke usawathatha ngosathi uma usubuyisa ubuyisa onke. Konke. Ubuyisa imali, ubuyisa yonke into. We've proven otherwise. Which lento esikunika yona. Othi wena uyayifona. Into ozofika mina ngiphathe, ozofika ungiphathele ikhandlela elibovu. No, black. Ikhandlela elimnyama. Ungiphathele inalithi enkulu. Uyezo tingtini. Umusa uza kubaba udokotela. Within 72 hours, ingakadluli 72 hours, sizokwenzela ke lento le. Uma kulahleke isikhwama sakho, it is 5,000 rand, mese kubuyisele sasikhwama. Regardless ukuthi sinani phakathi, sinamali ini phakathi, anginamsebenzi imali bekwe yakho vese, buthole ngeke indlela ngemthetho. Ukhumbule ukuthi ukulahleka kwesiphamo isikhwama sephoyisa kunzima kakhulu ngoba kusuke kunesibhamu. Kodwa still I ask for 5,000 rand. I still insist ukuthi ngifuna u 5,000 rand. Uma kulahleke imoto iyageja ke lapho ke iba u 15,000. Ngoba uma kulahleke imoto sinama assignment ahluphayo. Kufuze ukuthi siye la imoto ebikhona. Sifike sobeka iqanda lapho mase sithela lo mlotha lesizowuthela khona. Mase sithi impumalanga, intshonalanga, iningizimu, inyakatho. Sithi imoto uma ilapho njengamanje sayibuye. Kufuze siye lapho kwi crime scene la imoto kade imi khona, ufike wenze khona lo msebenzi lo. Uma seke wenzeke lo ozowenza usuwenza ekhaya ngekhandlela elimnyama. Ulenze lekhandlela leli ungaqokile. At 12 ebusuku. Lo muntu othathe le moto, lo muntu othathe le mpahla lezi, guess what? Uzozibuyisa physically, afike axolise, but uma exolisa, ungasho ukuthi uyamxolela, uzothi hayi ngiyezwa lento oyishoyo, kodwa ngeke ilanga, yekani ukuthatha into zabantu. Mase thi baba ngiyaxolisa, ukuthi hayi hamba phela. Lento uma ehamba, uzohamba etshela bonke abantu, athi singiyile kusibambane ngangijonje ukuthi usezohlanya one way. Kwa noma ungathi uyamxolele le madness kuyena izohlupha wena. Ekhaya izogcina kunomuntu ohlanya. Ufuna ungamxoleli. Ungamxoleli nje. Because the spirit lets us resolve when. And if uyamxolele kusho ukuthi uyas invite her back. Miye kahambe naso. Wena ngomuntu umuntu angijonje. Okazi umuntu umuntu angijonje. Ngalo ndlela ke. Lana suka sidila nje nomuntu. Ngenze i-research whereby omunye colleague yami seMombasa in Kenya kwaduka ingane. Kanti labantu bayithathile labafana laba abakhohlakele ngeke ngisho igama labo. Le nto uyayisebenzisa umuntu methunjiwe. Thanda ungathandi uyambuyisa. Uthanda ungathandi nizomubuyisa. Kodwa kuyabiza ke phela ukubuyisa umuntu methunjiwe. Akufani ukubuyisa umuntu. Nithanda ningothandi nizomubuyisa kodwa. Kwa seza ama versions awu 2. Siya la kade khona enimthathele khona. Sifike silibiza igama lakhe left, right and center, amagama amagumba amana omhlaba, mase senza i sacrifice. Mesisuka lapha mase siya endlini sifike sikushaye ngekhandlela elimnyama. Khohla kehle uzomdedela. Hayi uzomdedela, uzomletha wena ufike uxolisa ukuthi uyaxolisa kuhlale kunaye. Asifuni abantu abasi-undermine nayo. Sizinyanga not by mistake. Ashawa ngomphezulu sabantu sabothi akube sibe zinyanga. No. And then we will always bring you something that you need at the right time. Ngoba leyo oyongtshontshelwa iyona engese siyimeleke leyo. Ngifuna mina umuntu athi babudokotela ngise Cape Town, ePaarl, sebengtshontshele imoto. Sebengtshontshele imoto. Mase ngithi mina woza la eThekwini. Uzothatha lento le. Ngoba angifuni ukuthi ngikwenze ngikakwenza lokho ukuthi angifuni ngijwayele kapha. Mase ngisekhafuna ngenzinto zasekhaya njengobaba. Qala ngubaba. Mase ngisekhafuna ngenzinto. But ufuna wena uze la kimi. Uzoyithatha lento uyenze goduke. Babu Dokotela babu sizobojabula mfana muhle nje kehla nokusiyabona.
Uyabona abantu baphumelele, bahlala kuma estate amakhulu, bagibela amabhanoyi, bathenga izimoto ezibizayo, amathenda abuzwa kubo. Kodwa wena uncela isithupha, uyasibuza benza ngani? Kunemfihlo ethile. Woza kababa udokotela akunikeze imfihlo yasemanzini. Imfihlo yasemanzini izokwenza ukuthi uphile impilo lo oyibonela kwabanye abantu bayiphila, ezingeni eliphezulu, ezingeni eliphakeme. Yenza izinto zenzeke. Ubaba udokotela engakwenzela lokho. Sishaye Usibophelele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922.